Ngatsho ke kosazana yakowethu kwadikana. Siyakwamkela kweli khaya lakho lokugqibela. Apho uzawulala khona amathongo amahle. Ungazophazanyiswa zinzingo zeli lizwe. Kambe ke asinawo thina kulo mhlaba unamagada ahlabayo amazwi wokuxelela ukuba siza kukhumbula kanganani.
I understand you want to leave because Benzo is a very sore like Lamin. I was the name, then I'm missing the wings. Lindel, graduate. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm I'm going to go to the house.